Canción. Oye, vale, vale. Si la mueves.
DJ, stop.
DJ. Ura,
o acolo fata video?
Baby.
Okay. Gasco. 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 DJ, DJ, vou fazer. Mulher que bebeu é mais.
Baby.
O que era muito dali?
Nico. Ai, Nico. Yes, yes. Nego bugana na madame wanje.
Okay.
Bangladesh.
Wanzu kuri kuguru? Wanzu kuri kuguru first. Kura kuguru.
Top on the top.
Hey, kura kuguru re.
Uni madame wanje. Aba muri Bangladesh. Urumva
nivyo mwabamo ko muragira
tugira ibiki
mwifotora mwo
kwifotora mu biki wewe
na video biri
qu'est-ce que tu veux faire
okay niyo mpamvu ufite
ushito ademo aje abaha Jeff sumugore shama ngizi muri America
ah okay niwe murungu cha amafaranga
of course muri amafaranga c'est moi qui paye le loyer c'est moi qui paye tout ningi torongeza kimuguri hari ari kanyereka bari maneje Yes. Baby, les gens vont m'écrire ici. Je fais ce chavé qui vive. I love you, baby. Et le micro. En fait, il nous dit beaucoup, juste à distance. Il dit à Maris qui est de travail. Maris qui est de travail. Il dit au gars. Il dit à Maris qui est de travail. 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 Il dit à Maris qui est de
travail.
Il dit à Maris qui est de travail. Il dit à Maris qui est de travail. Il dit à Maris qui est de travail. Il dit à Maris qui est de travail. Il dit à Maris qui est de travail. Il dit à Maris qui est de travail. Il dit à Maris qui est de travail. Il dit à Maris
Désinfecte.
Ni comment dit-il?
Tu dis mon Google.
Aha, tu vas aussi le canchiki. DJ,
bah
vous gardez désinfecté, tu en désinfecté.
DJ,
bah vous gardez
DJ.
Bah vous gardez désinfectant. J'ai mis désinfecte. Mas por causa desse efeito.
É por causa desse efeito.
É nilá, corre cambaz.
Já comei.
Corre cambaz é cheiro anjo.
Ok.
Cheiro. Iguava, mas vai dar gosto aqui não. Cada cara na cura corona, mas de França vai quitar gosto. Desinfectou, chá. Desinfecta.
Desinfecte.
É o micro. Desinfecta. Parce que il a désinfecté Lisa. Ça a désinfecté les microbes, les quoi?
Jamais.
Jamais, Lisa. Non, mais. Non, la plupart, il y a des choses qui sont très importantes. Rumba, y a mis du fruit au coup de rumba des pour la canne.
Jéo!
Comment vous gavez la condamne à DJ?
Jéo!
DJ qui s'y met la condamne?
Are you mad? Jéo!
Now, are you A? You! Don't confuse me!
Jéo!
De la machine de Roshi!
Mais t'as vu, j'ai fait ta vidéo, que j'ai donné de nom, Chabola!
Qui fait ta vidéo?
Mais
il dit, on va aller croire. Ah! Ah, Nivande, Nivande, on va faire ma vidéo. Aïe! Je suis un peu plus de temps. aonye ndakubwira ibyo nanjye na mambo na misi yose every day and everywhere in everything.
Okay.
Because when we try to analyze this one, we realize that everything that you are doing is going outside. Ashobwa akarero akarero nka nkanuseya si ko ngeze kona video.
Video. No.
Video. You are savage. You are savage.
Oya vuki jaro vuge.
You are savage. Jaro mushiki
jaro. Yeah, it was savage. Vuki jaro vuge.
Okay. Ni video ya wanjunde ni telephone.
Baby 10.
Hello.
Mas não vai ser
mo
telefone ni watch.
A mi prof staff. Umbiriza don't crumba.
Donc écoutez fanye telephone ni watch.
Ibintu rero bidaharawe.
Apana utefanye
kugira ama video biraharawe. Urumva?
Sora.
Timo de soa. Sora
non.
Timo de soa, the
way. Dame papuro.
Vindi. Wewe, cameraman, ngo kwanza. Wewe nuse, ndio mrenje natenga wa vemire. Vindi akwanza. Era makoro, si problem, na arrive ndimo jenga. DJ. Na mrenje wa nyenga.
Babu
te. Na mrenje wa nyenga. Bantu ndi ile wewe kanza te amaraje.
Telefone iye waje iye
soje. Aguruka ngaa.
Bantu inside the telephone.
Yo DJ lava. DJ ndagusopa nuku. Amaraje da. Oya. Amaraje da abwe basho.
Bwo wait telefone iye ngiye rero ngiye.
Hafi kwe kare kusopa. Please, turi muri talk box. Abantu bari kora comment sinjo bakini kumenya impamvu nyabaka abahungu bari
kora cyangwa abakobwa.
Ah, va te faire foutre.
Okay. Tu me dis quoi?
Check up. Window.
Okay.
Keep silent quickly.
Let me call you.
Okay. So urubare uko abantu benshi rero
abiri gatatu
Yo na kagira.
Kandi ndarubud.
Darling, on vient ça, on vient. Reka ndakusabye telefone.
Onda
nafu bazuriye. Reka yene telefone yakazi, reka wowe usanga ari dilino
ndonde. Asha runumi.
Kanza kwa. Kana kwanzo nasoni yigira. Telefone yakazi.
Nakuchoro numi.
Usanga ari kuma kazi, bazuri ndiri we. Ricardo, il y a une seconde. T'as mis à casse, oui.
Ah, tiens, Lucé,
mais. Lucé, mais Nini, j'ai mis ton téléphone et puis. Ah, puis on a ça,
le spin live.
Mais on a ça, le spin live.
Bonjour.
Dani, dis-le, voilà. Cookie, can you see this? Ah, shout out to manager Frankie. Urumva
urasubiza mu
gihe ariko kubaza basi wowe kuvuga ku ikoti y'abakobwa eske ni why babikora cyangwa ngira ngo bashike ku kintu yabaki
ndabizi no wane ngira baba bakundana
ndadze
Jenny madam video call
eh wa meshura biba mu kwe
jewe
bakunji ba talk box aba fisi ni meza darle ona ko misio sema buke ya magira ka video nka kango ngo ku Snapchat ye haja ya ndi ma video ba yanyige gira kurata no uyu arungika muri Canada arungika muri USA Alungi kaya ndalizi Dubai hose wana muzi.
Muna fse video na isi.
Slay Queen.
Fse video ya nje na isi sohore ndi gusa.
Na iso.
Higia tonto.
Muto kwa andu kizu ya mkoka mkoka na nze. Alfa la charunga na nge mui prank. La charunga na mutu ya. Nunga andu kizu. Kizu
tukwa na.
Uru mba leo ndaku gire. Ito yi nulero. Mia raji ikani mwileki.
Ibi.
Swati. Mba linzari. Tumabali
kwa. Simye. Ubunye murava muvuga ngo abakobwa niyo batandirwa giye.
Bazamba hari video. Hari video twabonye imisi yezi kwirasirikira n'indi umuntu ayikoze kamana.
Ee mutubarire.
Icyo nyine n'ivyo nyine. Eske yo bari ndi yayikoze mbira rikoze.
Nawe.
Icyo ni nani?
Ndenderi.
Ndenderi.
Ndenderi wandenza kurumva. Ndi wagi ivyo bintu. En fait ivyo bintu rero akenshi ndibaza abahungu bintu
muvuge rega ndumugenzi wa twabitswa
mu ndaye
muvuge nyene
ewe rafike trap kandi akenshi ibyo bintu abahungu ngabo usanga babikora kumvo
nini kandi wowe wayigize yo video kamubona akora gupondo ku uyu nakundu
urumva a rero
ariko gupondo muri abagenzi yo
maybe
abasnitchingamwe frame aho kumushigikira
tuvugira ensemble
Ensemble bituga
Ensemble le syndicat des jeunes.
Des jeunes ni nibiki.
Des jeunes vidéo youtubeur. Qui veut dire que ta time est. Urumva. Rero ni nakaje ko guhanura aba jeunes bagenzi banje.
Aba badaye
ba video nkaye. Eh ba makoro de kankulu. Bazira kicyo bi.
Bareje ferka da ba
makoro. Musore ari muri chambre. Video.
Aho yagira ko
Petit zizi, urumva rero ndabasavye abajene nkaje ba jene bagenzi banje ariko gukundana na distance biraba mugeze kuri iyo point iyo sibaza ko bari mu rukundo iba ari satani binjiye haleluya ukazobona satani ukazobona satani yinjiye muri ko gwego akagufata wowe akagutuma gufata telefone ngugira video call nkuku abo bose ni satani baye binjiyemo nari nati aho ryo suranyumva abantu nkabo iyo ni daimoni ni daimoni usambanyi iyo yarinjiyemo ikabanywaramo ikabasubamo mugasanga wa muhungu utari kubwira umukobwa banze ngo nyereka
abantu
nyereka akora kiki
aka
wa umukobwa uba hanze ko yo ngo seri nyereka
nyereka
wazanga umuhungu utabuze nakazi ngo mbe okay, hallelujah. You need diamond. By the diamond, enter area was just for Burundi.
Okay.
Ugasanga, umana, usengi mana, ukaweshala, ukugenda dimanche gusenga, ukagenda wanu kuja vandredi mumusigiti gusenga, ariko,
ugasanga. Ayo, mkiso yana video yo mgenzi wawe.
Ipwande.
Afisho dusha sisi.
Ara divushe, aronze change.
Nurubigi, ugaruku.
Bagutande. Urumba, izo mwero, tuvzia mirize, yoni daimon ya kinje, mwana sore mungaha. I watch you. Singa I watch you go send an horse to
charge. No, we book home against one. We saw a video.
Mubugina. Mubugina.
Everybody pro max. Everybody pro max.
Inde. Hallelujah. Guaruka. Guaruka. Ni tukamuru ni bgejo. Ariko tu kwa zibja wenu. Nukuima ramaza.
Okay.
Nukuyambura ga shambara. Ukagida. In telephone. Telephone ni ande. Ami problems.
Pasta, uriya mugenzi wawe wa mutubwi ko
yitwa Oya turekano Turekano mugenzi wanje ndari gusavye shingi ntahe
Oya
ibyo binora bigize ko kuba ngahe babaye bazi Jackie ba chanzero de Mossi bira bose ndabavuge
nibirashe kera ko ngo bavuge kuri wa mugenzi wawe wavuze
yitwande
Ini
diamond kujenga nawe, utakufuga bana wabandi, ndai gusavye, onviriza, guaruka, sendika wa sore, tukikeruka wa sore, turekane ni tobienda maso, ego kundana, gukundana ala distance yawo, mugawo envoye de video ala distance ni vivao. Muri dusu mwangu nawe,
Nuonyeni.
Inde.
Nuonyeni.
Inde.
Nuonyeni ubuzu.
Yitwande.
Yami.
Kazi yako.
Okay. Sasa. Ndakubiza. Ami.
Inde.
Yami. Ami. Okay. Nuonyeni lero. Yafashe ararungi kaka video. Jena akabo ye. Ndakafise gami itevo.
Banzuri ndi ileka reka.
Ndaka kwere.
Uri kuvuga ndikunura mu mpemo.
Uyo mugenzi wawe. Nika ndamukura kucumu mwibuka wagacu.
Yagize iki?
Udushatsi nga aye irabura munini. Hey.
Nana wewe ni wagira bandage mu misi wiki. Utombiriyo. Okay, bakuri talk box murumva rero yuko izo ari manuro zagusa. Gukunda na distance birabaho mukama mugira video ko umwe umwereka famille.
Okay, rero
sha pasta. Mugabo apana kwerekana partie intime ni bintu bitabaho. Bantu ba diaspora bose Janviero de Mossi DJ Kissi. Bamara baroteri izo byose mu bihagarike Saido nyanka
no iyo video nayo usiga
bihagarike nimba musaza muyikora mu bihagarike abasore bo ngaha ba daboche ba kiriku ba bandi ba ami urumba
yo nyene
mu bihagarike kunda basimye
n'uzo
ndi bintu ariko izo ni mu bikaje ngo iyo satani ni baje ngo iyo mugira muri baje ngo uwo mugira video call partie intime Numuzo bigire
yo uwo muntu uramuza kumagira uko kuri video
nawe nzo muntu gakusha umpemo y'ibitaso umviriza
magira ngonga yuko kuba
turi live na msa turi live did you not support me ah acha tukama hiyo na pomo
DJ
shaba kazi DJ, Shamuzi. DJ, Shamuzi, please, Shamuzi. DJ, Shamuzi, kia matuanda ni, okay?
No, no,
no. Soma commentaire les avocats comment commentaire les avocats. Dami Macron de Cancolé nimba bumba nimu bije ngo.
Kandi kugenzi wa yarabigiye ngo nje ndatinya ko yabikwanduje.
Dami zamure muramenye kubahiriza umuntu.
Okay past. Ariko rero ibintu yarabishije ku mugaragano ne tubirabe none eka
se. Ninde baso umuntu please.
Eh.
Darling,
pasta, vraiment, c'est pas bien. C'est satanique, ça.
Darling, sur ma commentaire, please, dans ma commande, je vais vous toucher.
Baba!
Baba, sur les gens qui vont
manger. Vous êtes en train de vous êtes en train de yitwa gute pasta iyi iki
na wenzo umuntu kuvuga
kandi ari mugenzi wawe
umviriza sivyo abasore bose abantu bise ndika abasore n'abatarimwo ndabasabye twisubire ko gukundana na distance birabaho n'abakobwa bose abigime bose gukundana na distance birabaho ariko nukunde gushika kumva yuko ushakurikana partie intime yawe partie intime shize kuvuga yuko adashika bose atabona bose atabona bose aonye ni handi azobona madame wawe cyangwa umugabo wawe ni handi mugari abakobwa nkaba aho byamubiboneka kukubera ko urumva nk'uyu we usanga ari umukambwe muri ibyo bintu usanga ari inzobere muri ibyo bintu ni mwe mu mbibinjiramo ni diamond ikomeye cyane bajyamo ugasanga umusore cyangwa umukobwa ajye muri dushe atanguye ngo cyane ndabiri ikindi ko nderekana ugasanga atanguye ngo asante iyi ni sonnerie publique na iPhone of sonnerie nki allo allo yes eh ali pro ni mwanamke kaka nguyu hapo huyu mwanamke huyu
nani
allo eh wewe ama yeye ndo kugi
tombe abuzengwe
mari kwegera uvuga ibintu takura
ninde ninde
no urumva rero soma commentaire kazi yako usoma commentaire ari abantu bigira ngo bazi kuvuga ugasanga ejo azindutse afite urubandaje ngaha azindutse avyimba umunwa ngo ehe kwinjira muri private life y'abantu iyo ni situwe bigiri mu mavi eh gira soma commentaire turabe
yo jabi haradam yo
ibiki
what the fuck
ibiki
yo
nibiki yo ni commentaire ni commentaire ni commentaire cyane bako komata nkuko ngira ni commentaire cyane
yo
allo
ndaje
allo salama samani ko live kidogo hapa. Eh. Sawa niko live kidogo ngoja nimalize kakaangu. So urumva rero yuko ivyo bintu soma commentaire please. Soma commentaire. Soma commentaire kandi usome commentaire za bakunzi bacu. Eh stati. Commentaire. Abasaza afite numero ya Darlene ya ku stati.
Ya.
Yes. To live live on my top book.
Ok.
So, come to me, Shade. Please, to live live. Ricardo, so many commentaires. Now, when I comment, c'est arrivé, Shane. You see what you call his subject.
La. I'm dead. Ok.
Oui, toi. Est-ce que DJ ya koreshi wewe?
Yes. Uwitwa Leboni sengiyumva ati uwo mukobwa bemoneka ko yagize chaleur. Nagize chaleur urumva nawe yaragize chaleur. Basile niyo mbonye mukiza ati gaso ndagukira ijana ku ijana. Asansa na Basile gice uvuze kuri ijana uze. Eze dusomunya ati Darli menya uko uba mu ego. Mike Odoi ati Nagaki Darli Nagaki itanga kubuntu Dieudonné ati mweza gikunda bakunda mwese na ndakurikirana pe. Okay. Ndabona Pierre niyamwe ati cyankuzo turi kumwe sansana. Prince Mshinga Rimana ki record label makodi kan colonize kabisa. Thanks. General Keva kame akoka video ndabe Darli aka video akahe akatuko twagiye mu live uku ya Jean Bosco pole gasoji uyu musa wa pasta basengere bakire from Zambia ya ama people sera bavamu Clovis yonga petit zizi ni giki Clovis cyandike neza nibogora Eraste big up sana gaso Eraste na Darli na mimi DJ na hari ya ati wawe DJ ati wawe shiramwa karongo asante DJ fisigi para bo DJ asante furi menino ya etero nishimye ati love this ya yeah. This subject is ago tuvugira ko twese kwa bantu benshi batwibamwe witwa Madiba Elgingi ati umunsi no hura na Darli urushigwi huta pwa kaka kubita shakumene usaina ngai kaza mabema ko likolona yo ati mubawe asante sana. Noala Shimimana ti ibiere ni byose ibiere bya gaka. Mwistu dari ibiere ga. Noela Shimati Noela ati diaspora gasore ya runsi na runsi kigali wanje. Ku murundi ati ibiere gasore we gicaye byo yere wenye. Yesa. Uwitwa Prince Mshinga ati uwo mukobwa nawe ndafise video yiwe. Oza video yiwe yarungi kiende asante ndamuri commentaire za mwagiru nkivyo ni sawa kira ngo maybe byo tubaye ibintu nkivyo foste babalao yes ni bitanga foste gasore ma nimero yawe nimero kagango ayi no mu Faransa nimero donc ijo onye niki kibazo ngo inbox ni bitanga foste gasole
Iyo
onye ni akazi iri fix ni vende yo nta WhatsApp igira
none ndakubaza imagine uruhinda rumaze
yes comment ni shane yes reka turabe inde ami pano mugenzi wanje mu grand frère reka tuje kuri YouTube naho turabe gira ngo dushobore kumva ico mubivuze ko bakunzi bacu gira ngo inde jewe natanze mu gwaruka kandi ko ndatanga inyigisho igira neza blaze ati courage bro Zambia abantu ba Zambia manchuo mabwani nchikala kuti bueno yesa iyi sije rero urumva yuko ari sije ikomeye cyane ni sije tuvuga ko ni sije ifashe abajene benshi cyane ba mu Burundi cyangwa mahanga ugasanga ko bagira bitagira umutwe n'amaguru ku marezo shushu bariko bafatana ama video adakine kurabwa adasinyigisho donc ibyo bintu ni bintu bitigisha ni Darly afite uvuga ko nawe
Why
we are so confused because of that subject? Eh, ura mukunda micro sana. No kwi stati ura mushya cyane. Ariko urumugenzi wiwe ariko. Ya, Darly.
Kuki bino bino gize.
Gire cyuvuga, gire cyuvuze Darly. Urumva yuko nina kamonte aba jeune bose iyo shetani iguma nje mu jene
gasoye naguhaye telefone yanjye ucufata ushira ko urujya ru video
none
abantu bariko baranuka gasore yo na mama wanjye na telefone ubuho mama ndapfuye
urumva rero yuko
ndapfuye
ama commentaire reka dusome commentaire
bazinde nitabe amipe ndubiri dyamgi
mama yibona reka inde mama reka kwikansije yakunzisi gitwe turagira Ibimba yuko biriko biratusha abantu benshi cyane.
Allo?
Allo mama? Mama, ukoresha ikimwanyira mama urumva nawe nyagira tangi itekerezo kiwe kumusije anurwaruka eka ndabasabye namwe bantu badubwigana mutange inyigisho cyangwa mutange impanuro kuri ibi bintu. Hari abajene bamwe bamwe mutange kuko niko biko biragaragara.
I'm dead.
Darly, what is you?
Ami.
Niviki, what's your foot? I'm going to come.
No. Can they go so I to each other almost? Shock fat out of video. I want you guys. You see?
What? What is going on?
The queen.
Hello. Niviki. Mumva rero unye nawe bisanga afise video nkiyo yamaze kwerekana hari
urabona uru video zize muri
sasiye kwae sabasha mumva rero yuko
agukambia bize tuyebe live tuye
so akunza talk box babona yuko Darly
kandi siniho ndafina
gaso wike kama binga bayagwaye
uru video
Uruki video gwawe. Video gwawe kada.
Ya video ngo mugenzi wawe.
So bumva kutari. Rero urumva.
Yesu ndapfuye n'ukuri ku Imana
ubuye. Kama tubandanye live yacu kugira ngo tubandanye dukora imvuza
cyane. Rero uru video nyene ruri kuri start yanjye.
Ya. Yes sir. So DJ, are you ready now? So
Bino sito sa kubikindisha. Ujya hari abantu bafite imiti ku isi he ruciye gwijana ko kwistati ngovi bash
yes sir gicuvuze ko kunza talk box nabone ku yosije
uzazi kimu kimeje bagomba je kwiha umugozi
uya Darly to me live please okay so
gicuvuze na bandungi kiye n'acari ko durumva ko narugize supreme ndirumva ko rugumako
So happy now uvuze iki kuri ibyo bintu aba bakobwa cyangwa abasore bamwe bakora kuri ibyo bintu
gasore
bayo DJ nawe
gash
nacha fise uvuga
DJ turekene utubwire ikintu
bakunze to
kino kibazo umva rero yuko ikino kibazo kibona mwiki
ewana no atu ni sawa
oya
ni
sawa
Anissa a tourné une vidéo comme les autres. Non, Valéo. Nahabaiki Darly, au choc.
Ah, j'ai un gars à Gotti.
Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui,
oui, oui.
Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui.
Oui, oui, oui. Oui,
oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui,
Bashobora
kumva. Kwereke kugira ngo showe guhimiriza abandi kwikuramo iyo daimoni aho daimoni yafashwa iyi daimoni si yinjira mu basore bacu kwinjira
donc wemeye yuko urujya ru video urupartage kuri stats yacu
mama we video yawe kuravuga darli pardon abakurikirana darli kuri whatsapp uja kuri stats yiwe muri video je nta yunzi vraiment ndiyama screenshot video yawe ndi vraiment kurabona so I think vya commentaire
commentaire I feel like no quit
raba commentaire raba commentaire turabe suma commentaire ama
kase
tubandanye
Il
a pas stati, on a pas stati. Donc on va Darli à dire que vous êtes là, que si je suis là, que je
vais. Ah bah nous bangani qui va la stati, on dit gasori. Et gasori.
Yes.
On a déjà nous bangani va la stati, on dit.
Attends, Hawaii qui
va. Papa, on dit, maman,
on dit, on a fouillé. Ouais, je disais
qu'on vit des misères. Non, je disais que tu as dit.
Darli, please.
Eu já me ganhei o Huawei, pai.
Você gosta de? Já viu que já gosta de?
E que eu gosto de? Eu não sei o que
é. Tinha o site web. Yes, a o nome do Yuko Darli, a nossa casa de Hollywood. Só a coisa top box, mano Yuko. Oya no no no.
Nego da mwenye kiga video yuko mugenzo ya.
Mune zagenzo kutoa.
Yatoa nini? Abari utura. Nchia fata abasha.
Oya no no. Mbeshi. Please oya oya.
Kasi. No, alusi telefoni anjo. What the fuck? What? So alusi telefoni anjo.
My God. Qu'est-ce que j'ai fait moi alors?
Acha fata la
ipa. Naba jira. Oya oya. Na partage.
Na gizo si prima ba no sog mama ibo na. Na telefoni.
Na partage.
Even my mom.
Partage moi. Non, si vous commentez, si vous commentez les Indiama, tu m'en donnes tout gira, non.
Cassori.
Et bien, j'ai un
nom. Je ne vous mets pas kubita, nogo, nogo, ndanguru, n'oumoutre.
Please, Darli, si vous commentez, qui en
goûte. Bah, j'ai une vidéo, nous l'ouvrez. Bah, de chaque fois, vous appelez un déni, ni l'ouvrez.
Non, 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 j'ai une zégoutte qui en goûte.
T'inquiète.
Darli, est-ce que tu es sérieux, toi? C'est quoi le truc que tu fais? Non, ni wakulani rikuku di konda tangu utunga manu rabajen. Bicha bigenda guti.
Wano.
Non, je pas plutôt téléphone, ok? Rumbarero bakunzo talkbox, manuba yuko déjà ni bimu bitamese neza ni bidatanga message. Tukike buke.
Sorry. Makadoja kumfunga, tutoja nirana. Makadoja kumfunga, ujye mugenzi wawe yagiriye abijya bintu. Agaramye biriya bintu biriya bintu washize kuri stati yanje bakazuja kumfunga gasore 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 akazomfunga gasore gasore manende
yo gasore urumva
rero ari telefone
ininde DJ Israel kuri Buja FM
okay
urumva rero yuko ari ibintu byiza cyane ebi byiza yo
byiza kuko wamubikora rega wamubikora ndasabye mu diaspora FC ivideo ya gasore nayipartage n'ukuri kandi cette fois-ci si nsoza kwishona ije nza kwishira ko kuri stati wanjye
video ya comedy ya film
je m'en fous abayibona bayibone ndaza kwishira
video ya comedy canke ya film zanje Darli ushaka ama video yanjye ni benshi abaswa benshi
video yawe
Instagram ari kama video yanjye ni benshi bashaka gupataja benshi so tuma commenter Darli ama cyo kubona izo bavuga ko
Kasore, ni shoke bimwe biteye ubwo.
Yes.
Telefone.
Yes.
Ndi message.
No, famuri WhatsApp Darli, turi live please, ija kuri Facebook
usome no. Biza. Kandi nuwo wabishize kureka kuguma une ya pression yi. So wabishize wa kuri Facebook, ku Facebook. Kuri WhatsApp ya.
Yes, yaboneka yuko wabaye bayitushye na CG, maybe turi henda ukura binyereka ibyo bijya bintu. Sanga byagiye ko donc soma commentaire zo bantu ama duce kumva icyo bahanuye ugaruka cyanye amatemonyaje bagize
okay enoke nyandu acavuga ati mu Rwanda turabakurikirana
mu Rwanda se umeze utera abantu bikanombe abantu b'inyamirambo kuri 40 abantu b'ikiyovu bose turazi na nyere bose ari ntari bijyanye abanyarwanda turabakunda bose mu demo tukurikiranaho murakoze cyane
Il a causé Jean, mais tu gasses le bobo à ma ouli.
Sérieux?
Yandi, t'es sérieux?
Yeah.
Bon, j'espère que.
Si, n'a mandi série. Of course,
n'a mandi série. Eh bien, je te prends un dica.
Ah bah, jeune, et surtout syndicat.
Mike!
Syndicat, va sur. Eh, allez, syndicat, va sur le Gango. Tu vas en dernier, tu es Gishania.
Mike, Abdati, Darlim. Ati, Ati, Nagaki, Darlim.
Impanuro zivye kuri mwebwe ariko anyway it is better better than them it's okay darling nawe gira icyo uvuze kuri kote abakobwa basanzwe bagira ibyo bintu
bon icyo nababwira abakobwa kwanze cambere coco umuhungu arinza gusaba iyo video
yego
canke wifate ubusa ubwambure bwawe umurungukire
ubura muri kamera
umurungukire that means aho kwanze cambere umuhungu ntaba gukunda sibaza ko umuhungu agukunda yo kubije cyangwa yo kubyira ngo ati ngo kora iki ngo ufate video uyindungikire kuko bijya ayo ikintu umuntu yavuze ngo ati ngo partie intime ntiyari yihenze cyangwa umuntu yavuze ubwambure ntiyari yihenze that means ngo ubwambure butegezwa kuguma bunyegejwe cyangwa iyi intime ni intimite yawe n'umubiri wawe donc utegezwa kubonwa na wewe atabitari ibintu bijya public nkuko kuko urashaka guhura no muhungu frema yaturuguye ngira ngo ushaka kugirira nabi akace fata ya video amurungikira akace ipibliya mu bantu so
bosanga video geze kuri stati urumva ivyo wunyine ntu bimaramaza en fait hein ama
umva da ivya stati yashira ko rujya
Darle twanda nyagira ngo ama est-ce que ku bwa wibaza yuko abo basore entre babi abo babiri baba babikoroga ngo bashige ku nyabaki
bon kugeya
ikintu bwo bashaka
na chonzi gusa urusha umwe ari gusaba kugira nyina afise afise intumbero zo kugira zo kukononera kwako turavye nka mipo uriya muntu yaramwononeye vraiment yaramwononeye carrière yaramwononeye ibintu byinshi yaramwononeye reputation yaramwononeye ibintu byinshi cyane even if umuntu yabashaka kumuha deal unye ntashobora kumuha deal kubera ko bijya ibintu byabaye kandi bijya bintu bafashe bakabipibliya umuntu
arashobora bimeze gute kwanza
arashobora kubashoka ukuntu akaba bikamushoka ku buryo yumva umenga sinzi ko ni ikintu gikomeye cyane kumva yuko ubwambure bwawe bugiye buza kubona isi yose cyangwa buza kubona abantu bose bakoresha réseaux sociaux urabibona donc ni ikintu kimaya maje ku muntu ari wese kimushikiye arashaka kuba
bacubona biko birasirikirana hose za Facebook za WhatsApp urumva ibyo byose ugasanga wowe repetition yawe kirononekara urumva kirakuruka none ni giki cyo kugira ngo abajene babashe kubivamo ibyo bintu babyihoze babihebe
chokogwa
yego
kwanza chokogwa igiki ifo ko umuntu wonye namenye yuko none ibyo bintu si ibintu biri simple ko yuko umenya yuko umubiri wawe utegeza kuwisha bitakwiye kufata video nyi y'ubwambure bwawe ibintu nk'ibyo ni ibintu umuntu ategeza kumenya nuko gusa utabuze ati je w'umuntu ndayirungikiye n'umuntu nyabake kwa kurasha gusanga wewe wiyumva umenga n'umukope wanje cyangwa n'umukopine wanje ndaye murungikiye kandi hamwe ija urumva turi bamwe donc ukiyumvira yuko it's fine like nashobora kwijana nami ariko numenye ikintu intego iba iri mu mutima
w'umuntu biramaze gushika wowe kabigira cyangwa gapostinga video undi muntu cyane
donc ukura
do tuko turigisha abandi
je ni birashikira okay
nira gushikira ngo urungike video nawe cyangwa bakubone
oh ya
nira gushikira umva darling nawe ari mu bantu bitarashikira bisuke yuko wewe yari yumanganyije ariko uramaze kunda n'umuntu wanze
no
warapfubye rero urumva rero ibyo bintu rero
urumva dafubye
urumva ibyo bintu urumva darling nawe nabivuze yuko cyangwa usanga ari gakaje bakoresha ngo ugire unyeke ngo yambare ko nkunda nyereka akwere kiki
ako nyene
agaki
ako
zizi urumva rero ni ibintu anko somodo jiwe ndafata nyinda imoni maze kwinjira anka abantu babiri ni daimoni ibihagaze neza na neza muri osea ikaba muri afrika na muri kweriki
wowe
kwambigira isubire ko twikebuke
wowe
ijo bintu byose tubitsinde iyo ni daimoni iguma njaba jene ugasanga wewe umukobwa cyangwa umuhungu ubye mugenza ngo nyereka video nyereka ibo no ijo byose tubitsinde ndateka mu batiste bagenzi banje landi promoter daboje kiriku n'abandi benshi ijo bintu ndabasaje niba nizubashikire tuzobigwanye gushika ku kanyuma alo na DJ ndagusaje nizubikore DJ ni ivyo bintu ikazushikirwa kunda n'umuntu wanze uzo nuzokora ivyo bintu sivyo sivyo DJ eh nyera kanuru mega bavaze kubigira bavaze na Oli King inyuma kamera nawe nuzubikore please sivyo umva rero uko ari bintu bigize biteye soni deja soma commentaire zindi darli
ko bantu anani mwigendera ba YouTube
iyo ni stati ya Darlene aho aguma bahereza n'impanuro bamaze kubikora cyangwa kubatara bikora urumva abakwikirana stati ya Darlene
nibutse ko ari wafashe telefone yanjye tumega no kun sorry
Darlene iyo diamond mwinjiye mu rero suyirukane diamond yamaze urumva rero ijo onye ndabyite diamond kuna yukubusha kugira kugwego kuvuga ati nderetse mon chéri ou bien mon chéri ngo les parties intimes ou ange les parties zugambri bgawe donc ce sont les trucs ni bintu bidafise bijanye biri inyuma jana karanga kacu bi contraire na karanga kacu umva rero yuko tahari ya kure na kure kure na kure donc nuko nyene darni nakaye kajambuka nyuma ubyira abakurikira talk box weki your subject please so comment
no don't touch my phone right now eh comment
je viens sur le commentaire
allo na telefone ya
ti inyo na connect sigira
nyo kumana kwa telefone yanje niko
cyabiguma niko kitabira ko please niko kitabira ko
nibutse ko ari watumye rujya ru video
rutsi yanje no natumye
ibi niwe wifis you know what no vumega no kwiki yes
ubane ina cyo kuri stati rero urumva rero yuko so gira
tuzanya
nyuma mama ugira icyo ugiye abantu rero twumvije muri vyo kuri ko ni wabinonosoye cyane ivyo bintu urabizi
okay urumva jeje rabinonosoye rero
wone uru muhinga muri nk'ibi by'urukundo by'ama video wewe urabi no urumva rero
ivuga ivyo biri bako je ndi muhinga webi
wewe umuhinga wa live talk box
that's sorry kandi wewe so ubushonera gaso
yo urumva rero
gaso je urambona ne pasha ma video
ama
video
urafata dana nafuze
rwo urambona
ni pasha video gaso
gaso kandi niho ashize runo no kwese
Dali nange ndagira rero siko ndasira nawo
yende no
ne abanze ndi oya sino kwihinda oya
yende no
eh ayi jara nje namba kirata urumva dali urumva rero
oya ndi oya tukirata ni wakikwambaye
nino namba oya
arajije kirakwambaye
mashishe ti uno musinifye nawe
ibyo bishaje ti bisuko
nacho urumva rero ibintu nk'ivyo rero dali ni bintu usho kuvuga ijambo ryanyu mugiye ngo usho kuba imanuro ubizi ku bintu byinshana
ibabwire wowe ubabwire wowe
cyo cyo
mugenzi wawe
wabajeta reka je mvuge wamenye ni sa desh reka je mvuge kuri koti y'abahungu muri sendika y'abasore cyo muri whatsapp cyo kavuga reka muri sendika y'abasore sendika y'abasore
abasore
bagenzi banje icyo bintu cyewe n'ukuri tubitsinde ndabibasabye ibyo bintu tubyamire kure byangoshwe kumana agatekaho kamye washikona ko ubikoragaragara bamwe bamwe ko barajyabona nibiki tubyinde ko kunda n'umuntu ari kure yawe c'est bien kwiyumanganya byashoboka hama mugashika ku target nifuza kugira mariage bien d'autres mugabo ibintu les réseaux sociaux internet n'umuyaga ugumuguruka ubwo umuguru kugenda ugaruka urumba rero yuko ari ibintu niko ko ushaka no kwisa tugafuta bica biboneka direct mba ko tugeze muri informatique muri connection 4G umva ni ibintu nyine bidashemeje cyane okay reka turabe Darlina wivuga kana kwa nyuma byango bashuye guta kumva basi akagira kanyuma kavuye kuri wewe
ajeho kanyuma kavuye kuri wewe
Darlin to live please
none wewe ijya video washira ku status
yanyu oh na video oh my god oh my god Darli Darli qu'est-ce que tu fais toi hein tu fais quoi alors qu'on est live ici c'est quoi le truc que tu fais
tu te fous de ma gueule
non je comprends rien sur ça please
OK. Waruvuze?
Uvuga kajambo kanyuma ubwiye abakunzi
wa. Kajambo kanyuma nuko mwohebe ibyo video kwanza. Numva numubabaro hari ikuru video go video kwagiye
kuri. Jageze gute none wihenze gute?
Estati yacu.
Ego sio pole.
Pole ari wowe. Urushide.
Uzokora muri sindika y'abakobwa da. Urumva rero ibyo ni ibintu na DJ yabivuze ko ari ibintu byiza DJ happy.
Ngo ni sawa tu wewe je bonne sawa
ni sawa tu umva Mr. ni sawa tu eh eh nuko nyine imeze abakunzo top box rero komaza gira ico bavuze kuri sije ndabona no na WhatsApp nuko mura commenta ika bariko commenta nuko rero urumva yuko
donc na WhatsApp kuri hore
na WhatsApp bariko baraba amastative ko baravuga Emanuela igiraneza tigashoresha kubaza tubwire shiri wawe ninde shiri wanje ni shiri wanje David de PDG at case twabumva Saint Kayanza ye Kayanza Jean de Dieu gasore ndakubaze minushe na foto wamusavye igiye mwari mukundanye namusaje foto ari mu kabare ari karanwa kantu ndamusaba ni foto ari mu rubanza gwa mariage ya mwene wawo video takoma ati Darli icyo kintu wari kucirengagiza ukagica ku ruhande kuko urabona ngo si jambere kiburitse ku isi kibaye ku isi ariko ngo ureka kwiteranya sibyo ya icyo kintu cyo vraiment Burundi Jean Paul Burundi Jean Paul Muramvya turabumva Muramvya mumeze gute Muramvya arakanyima arakanye uri hariya ufata ama video nka 20 Jean Paul ngo Jean Paul ati nyakabiga gasure tangasha impanuro ni atari ya ikatu tangi impanuro ni atari sana nyakabiga nuno mu nyakabiga
we amnyakabiga
kujya kane kinyakabiga kabiri ariko afetaria aba ariko afetaria na pharmacy cyangwa mu rupango ariko kabari nyuma uyu unyi aba muri bwa muze Jean-Marie Nyongura tigasoji upo nipo baba freshere asante sana juste nyo mungu ati nanje stati ndayibonye kuri WhatsApp WhatsApp yande urakurikirana Darli yego asante sana ndayirangije emabiga so rubatse sindubaka ndacara umujene ndacara umwana muto ariko yo keso yibaza tantine nanje ngaho sinyaka myinshi juste nyo mungu ati gasore wi
Watinga vubye ndabandiye umbyanye
umbe. Uyumviriki umugabo cha kunyica.
No kubita nkaguhondesha urwo runtu nkagukubita bakakunkura ko ndakuri.
Kuri sije to twavuga.
Ngwa
mungwangwe.
Okay. Tubandaye.
Iste nyo mungira tigasore uno munsi ari serie courage ya sante sana.
Ari
amasije ari amasije amwe to twavuga turi serie
ya dakuri. Ari umugenzi wa.
Ah no. No. Na happy abimushikizo
wasenye. Mwe kuraje kwa nkuba ari risque yo kugwa mu depression, tu vois.
Juste nyo mungira ati Darli wafashwe nibiki uno munsi yafashwe n'intezi. Intezi icuta zikirundi nacho tahura biva kuri stati cyane cyane.
Kuri?
Oya. Biva ku bintu waciyemo. Umva. Ni pumusenda isenga ati Darli nawe ushobora kubikora oya unasa n'abantu babikora. Abana bikora usanga babyibushye.
Urumva gato
gaso cyo kunga cyane kandi abona demi vende uzenye changement of course foka tukwerekana impinduka ya abantu benshi bakunze kubona ndi seri no musi
wayo
ni kwa
ni dinyo ngene rusa
shaka vuge
dinyo
ndi bice yaboneka
ngene gisa
nawo futa Umba, thank you.